kaihautu, landed in Whakatū, by way of Uruao. Rākaihautū travelled south, with his kō te whakarorea. Digging out the lakes, we know. Te wai o Wānaka, Pukaki, Hauia, and Te Kapo. His core now sits upon a mountain, renamed Tuhiraki. Rākaihautū explored Te Waipaunamu by way of Uruaokapuarangi.